Yankua, Abamaladi Yankua, from Babat Kumalana, the Wunyara Faralana, Kunkamyan to Kum, Kabibihina Kalara, from Babat Kumalana, the Wunyara Faral.
Da 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 da
Taralarata 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 Taralarata. Thank you.